Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, oh, oh. Ijaba. Talk to my business. It's into Nazo Zonki Ijaba Zabasha. Ijaba.
This is Indaba Yesintu. NgoLwesithathu kusukela ngo 7 kuya ku 8 ebusuku.
Siyabingelela, this is Indaba Yesintu. Makusuku lesithathu njalo nje from 7 to 8. Siyasikhuluma Indaba Yesintu, ama-topic nje anhlobanhlobo. Siyabonga kakhulu kuma-experts ethu afikayo azosichazela, aphendule yonke imibuzo futhi ayiphendule ngendlela efanele. Bese sibonga wena-ke as I can't call you umlaleli anymore. As usibukela, as you engage with us, as ulalela uhlelo nge-feedback. Siyayidiscussa indaba but uthole ukuthi ikhona i-topic enye ezoqhamuka out of the conversation ebekade-ke sinayo. Thank you very much. See live on our Facebook page, Indaba with Alex, on our app as well. You can watch this conversation on Kakasi FM app and see go Twitter as well, go Instagram and then YouTube as well. Siyabonga. Sikhuluma indaba zethu-ke zesintu. So I'm a guest to SNL Namhlanje. We have Dr. Lubatin Mbatha, president of South African Traditional Healers Institute. You'll notice with Namhlanje for the first time since I'm a doctor. And then Mrs. Sobe Namnumzane Mlondi Makubane, Nayege Umthandazi and the expert on this show. Indaba sikhuluma lana, indaba yokuthi masikhuluma ngendaba yobungoma. Abantu abaningi banokungazi ukuthi ubungoma busebenza kanjani. Even bona abantu abathwasile uzwa ngabo bekutshela ukuthi ukuthwasa kwethu akufani. Khona omunye othi mina ngiyapractisa ngesangoma but angizange ngiyohlala ephehlweni or ngiyekugobela. But ithinta amanzi kakhulu. Unokubona endaweni eyisemfuleni or ebeach uthole kuba khona ama-rituals enziwayo but uthole ukuthi isangoma but kunamanzi phakathi kuhlanganaphi. We even hear ama-stories ukuthi athi umuntu ngahamba ngawuthwasa emanzini. So ake siyibheke le yamanzi nobungoma. aba unfair. They even ask questions ukuthi njengoba sigcoba ibomvu nje izangoma mayisathwasa wona amanzi ziyawasebenzisa ziyagezwa yini. So that's what we'll find out tonight on the show. 0861 596 596. Ungathumela ke ne-email uma ufuna uba anonymous, indaba at gagasi995.co.za. Otherwise ke kuma platforms onke ka-Twitter at Alex Mthiyane, Facebook page Indaba with Alex. We have Umlondi Makubane. Nkomo, siyabingelela.
So Hlaza, ngizocela ukubingelela kwena mnewethu, ngibingelele nakubalaleli nababukeli, ngithi uSimonyo sentombi uMathomonya ucela ukubingelela.
All right, ade yagcina ubonana phela iCOVID ibiyenza ukuthi sixhumane ngoZoom no Teams banibani but siyajabula ukubona usaphilile.
So Hlaza, kujabula mina nami ukuthi ngikubone nawe usaphilile kule simo esiphuma kusona se-COVID.
Sure. Ngiyathanda indlela hopeful ngayo othi esiphuma kusona, so kusho ukuthi sizophuma kudala. Bese soba-ke nodokotela Mbatha. Congratulations MT, sewudokotela manje.
Ngibonga kakhulu Alex. Negagasi lidlalile indima enkulu 5 years down the line, nami ngihlonishiwe. Ngibingelele nozakwethu khona lapho, ngibingelele noproducer. Ngiphinde ngibingelele noproducer owangilanda ngiyifihlile ubaba uGina.
Okay.
Ngibingelele begagala.
Siyabonga kakhulu nathi. Mhlawumbe siqale lapho kwena. Magubane here nabathandazi basebenza ngamanzi, bayawathandazela, bayawabusisa, benze konke. Izangoma nazo ziyangena yini kwi-practice yazo la ezizodila khona ngamanzi uma sibhekene nena nama-client azo?
In less than a second, Alex, ngicela siqale la. Uma siphumile siyopractisa kolwandle emfuleni, asishiyeni kuhlanzekile so that sizokwazi ukuthi nabalandelayo bazokwazi ukupractisa whatever abapractisayo. Yes, Alex, uphenduleni umbuzo wakho mnewethu, izangoma ziyawasebenzisa amanzi. Isangoma siyangena esigabeni sokuthi siyolwandle, siyangena esigabeni sokuthi siye emfuleni, siyangena esigabeni sokuthi siye empophomeni, siyangena futhi esigabeni sokuthi sike sigeze ngamanzi edamu angahambi. So yes, izangoma nazo ziyangena.
Okay. All right. Khona into ayishoyo-ke la. So uma ngabe kusuke sekuyiwa elwandle noma emanzini noma empophomeni, kusuke sekwenziwani lapho Nkomo?
Uyabona Sohlaza, amanzi asuke eyohlambulula umuntu
yeah
ahlambulule isidalo sakhe okanye kube khona ukuxhumana okusuke kufuna kwenzeke uyena nabantu abamembethe bakubo kodwa lokho kusuke kufuna kwenzeke kuphi emanzini ngoba ukuthola ukuthi kunomuntu othola ukuthi uthwasile khona sekuthwasini bese kufika isigaba la ekusuke kufanele ukuthi ahambe khona emanzini maye emanzini yokwenzani kusuke kukhona amandla ekusuke kufuna awalande awanikezwe ithongo lakhe angeke awanikezwe ugobela kodwa sekuyithongo lakhe silimfuna kupheke manje emanzini ukuthi akeze khona bese limnika.
Okay, all right. Ngiyabonga wazoyichaza ke kahle. So now nangayichaza inkomo embatha ngiyafisa ukungena la kuleyo ukuthi sesizwe kuthiwa khona umuntu othi wahamba wayo ngena emanzini ngesikhathi ethwasa. Kwenzeka kanjani? Ngoba into esicabangayo nesizwayo nabayishoyo abantu yokuthi ungena phakathi emanzini bese kwani bebuza ukuthi uphila kanjani ke uphefumula kanjani ngoba phela ungena ngaphansi kwamanzi. Kwenzeka kanjani lokho?
Asiqale lana iningi namanga. Okwesibili kukhona ukuthi umuntu ehambe kuthiwa uyothwa semanzini Alex angeke ngidule ngoba mina personally wonke umuntu oke wathi kumina wathwa semanzini mase ngim-engage kahle hle uye uthole ukuthi uqamba amanga so ngicela nami ngaphawuli ngento engenalo ulwazi olujulile ngayo ngokuthwasela emanzini.
Yes. Right. So nakho ke umuntu uyithwasa ke njengamanje usathwasa akakaphothuli, right? Ithini imigomo ethinta amanzi lapho? Khona izimo on this show ezishiya sikheqa imlomo if uzwa kuthiwa kukhona ukuthwasisa okudinga ukuthi umuntu okuthwasisayo kube huye okugezayo ngezandla zakhe. Oyichaze leyo.
Ingakumina?
Yes.
Yes. Alex kukabili. Kwesinye isikhathi uma uthwasisa let's say uthwasisa i-opposite sex. Uye uthole umuntu okusizayo ngokuthi egeze isimo sikathwasa. Ngoba into esuke iphoqa ukuthi umuntu uzumthinte isimo sokuthi kuba khona inkukhu ehlatshelwa phezu kwakhe. Lo nkukhu leyo kufanele ilogazi lelo ligezwe. Uyeke manje lo umgeze ke mhlambi njengezindawo eseqolo bese endaweni ke manje na efihlakele bese umnika ithuba lokuthi ayigeze uma uyithole ungenaye umuntu wesifazane ozomgeza loyo umuntu omunye wesifazane ngoba busukwenza lokho usuke ujule ngesimo sedlozi usuku ngekho esimeni senyama so ayikho into wrong ngaphandle kolo muntu lona osuke anama agendas akhe which is ngathi kufihle lokho baye bakwenza abanye umnyadi wakho into ebalekile indaba yesilwane yokuthi makuthi isilwane sikhishwa ngelokhuzana ngomnomzane maku umuntu esibisa ukukhishwa ngani.
Okay, yeah, unga add nami inkomo.
Uyabona sohlaza lo daba lolu alithintayo bathini lujulile ngoba uye uthole abantu besifazane sebenqunu sekuma indoda phekwakhe. Uyabona lokho sohlaza kufanele mangabe uma umuntu wesifazane ezogeza umcelele wena ethongweni lakho ukuthi ucela ukuthi lo muntu abe namandla ukuthi azinjani azisize ngoba lento sohlaza ihamba manje bisilimaza kakhulu uthola ukuthi umuntu esikhundleni sokuba ngabuye lapha abese phuma emoyeni angene enyameni. Umuntu mase ngene enyameni sohlaza umoya wenkanuko awulawuleki. Uyabona uthola manje umsebenzi awusenzeki ngendlela efanele nokuyiyona.
Yeah.
Umuntu sekufuza bonga bemsiza umuntu akasamsizi usengene kuphi enyameni usefuna ukuthi mangabe ephothula la ebese hambi ulala naye.
Okay.
Ingakho uyothola ukuthi abantu abaningi uma sebekubolela umzimba umuntu esifazane ikakhulu laba abasuke behlweni isilwane abese ethi yena ikhona indlela yokuthi lesilwane amlahle sona kodwa indlela yokuthi amlahle sona ukuthi bambathe babe nyamanye.
Yeah.
Uyabona
yeah.
Lapho sohlaza kusuke ngasasebenza umoya kusuke sekusebenza ini inyama
yeah.
Sekuvuka inkanuko kuyalapha emanzini ukuthi ubonile umzimba lo womuntu esifazane kade emgeza.
Yeah, okay. Angifisi sicela kakhulu kuyona ngoba yon topic namhlanje ndingaphele ngasisise ngalapho and asifuna ukuthi siye khona, but cha thi message noyithu izwakele yokuthi akwenzeki kanjalo. Of course kunanoma yiphi enye field khona abanye abantu abazoba ke oshansa. Sikhuluma indaba yamandla amanzi ehamba nobungoma asebenza kanjani. Magubane uyathandaza, right? Uma uthandazela abantu kunamanzi phakathi njengoba umthandaza. So kusho ukuthi umsebenzi wenu uhluke ngani nama charismatic pastors othola ukuthi badayisa amanzi asevele ethandazela. Uyabona ngoba nakhona la kumthandazi inkanyisi izoba khona.
So Hlaza, uyabona nje masikhuluma ngamanzi.
Yes.
Akwazi ukuthi amanzi ungawadayisa esevele sethandazela. Kufanele so Hlaza kufike mina bese ngifike ngibeka inkinga.
Yeah.
Ukuthi nginenkinga umsebenza anguthuli. Bese lawo manzi siwathandazele abhekane nenkinga yani yomsebenzi. Kufike mina ukuthi nginenkinga yokufa okuthize, kufanele lo manzi siwathandazele abhekane ngo naleyo nkinga le, hayi ukuthi amanzi manje asezothandazela ngoba awuyazi inkinga umuntu azofika nayo ngalelo langa. Umuntu mangabe sefika nenkinga ukuthene na uvele ashe eke mbhedene lele, akubikanga lokho ngesikhathi wabusisa lawo manzi, usuzomlapha kanjani?
0861 596 596 inamba yethu 0861 596 596. Sikhuluma ngendaba zobungoma kanye ke namanzi, sizazongena kuwona ukujula kwawo. Amanzi nje wodwa angamsiza umuntu amlaphe, yaphikisana yini, ziyagezwa zangoma njalo njalo, kanye ke nokuziphatha. Inamba yethu leyo na Facebook ngizowafunda ama comments, page list indaba with Alex. Le show ungakwazi ukuthi uyibone kwi app yethu Gagasi FM, uye nje ku Gagasi app, uye ku video, uyasibona sikhona even na kwi page Facebook page yethu indaba, uyakwazi ukuthi usibambe lapho na kwi YouTube channel ye Gagasi FM. This is indaba.
This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo 7 kuya ku 8 ebusuku.
Alright, uGagasi, and this is indaba yesintu. Nama podcast alolu hlelo uyakwazi ukwathola uma wathola kuyona le app. So please download it, ungayithola ku Apple Store na ku Google Play, and then masungenile kuyona i app and busuya ke kwi channel ebhalwe indaba, ila uzothola khona ke konke esikwenzayo. Sinomlondolozi umfoka Magubane, sibeke no Bathini Umbatha from today ke usebu dokotela. Your question pambilini uke wathi udokotela Umbatha abanye bathi banamanga mabethi bathwase manzini, ngathi lehlanga kahle lelo kuwena Magubane.
So Hlaza, uyabona nje mina emanzini ila engathwasa khona
kanjani.
So Hlaza, ngangifakele nje isikhindi se Adidas neskipa se Adidas, ayikho into engangiyiphethe. Lathi ithongo mfana wami, hamba emanzini uyolanda umcebo wakho khona. Ngangena emanzini so Hlaza for like u 30 minutes ngihleli nethongo. Uyabona manga iveza lemfihlo, ngiyazi lizothetha ke.
So manje mawuthi uhlele emanzini ikhanda lingaphezulu kwamanzi noma uphansi ekujuleni kwesizini.
So Hlaza, kuhamba khambe mangabe ungaphansi kwamanzi kufanele njengana lendlu nje njasila. Amanzi wabuke njani sibhakabhaka, kukhona izindlu ngaphansi kuyahlaleke
manje. For 30 minutes.
Kukhona enye intombazane esohlaza eyahamba neuniform yesikole, ngakuthatha ngikubeke kuyona. Yangena olwandle, abazali babo bathi mase sebeyikhipha bayikhipha ngani ngembuzi, yakhafulwa igagasi yahlala kuyona isonto lonke ngaphansi kwamanzi.
Shandu,
uzongishayisa ngabathandazi lokhuzana mthiyana. Ngithi mina angisho ukuthi akukho, ngisho ukuthi ngokwe isipiloni sami njengoba siku-institute sisenza ama-research, bengakabi nenhlanhla on my researches ukuthi ngihlangane nomuntu ozoyichaza kahle. Ingakho ngithi abanye noma ngithi iningi abakhuluma ngalokho basuke baqamba amanga. Khona bengeke kube khona udaba lokuthwasela ngaphansi kwamanzi uma bangekho ngempela abake bathwasela ngaphansi kwamanzi, ngokuthi mina bengakaze njengolokhozana umne wethu lapho angaze ngim-engage ngokuthwasela ngaphansi kwamanzi.
Yeah, okay. No, I think ifanele ticace what you are saying uNambatha eyokuthi as an institute angaze ni-commissioner i-research about this topic, not ukuthi nenze ucwaningo lwaphuma nama-results athi it can't.
Yes.
Okay, no, it's not clear, all right? Where is about?
Ngiyayizwa so sure.
All right, asithathe nangu uSiyanda Ngcobo, in my respect. Sawubona Siyanda.
Yebo, sanibona mzalo.
Yes, mfethu sokhona gagasini manje ukwindaba siyakumukela.
Hayi, ngiyabingelela. Ngibingelela namakhehla nogogo bathini. Kwa inkinga yebo yebo ayi inkinga yami inkulu ngumuntu ohlale yedwa ongazibuzi ngezinto zesintu ongayisona ngishisa ngoma kodwa inkinga yami yona isekutheni zonke lezi zinto ezenziwa abantu ezokungcola ey'nyonga lezi zasemanzini ngiyengiphuphe ngidonswa inyoka yasemanzini ngizizwe ngithi ngiyavuma ingiyeke ngiphuphe iphuma iphinde iphindele emanzini ayikho into ongangifihlela yona zonke lezi zinto ezokungcola ezabantu umuntu onilwane thakathaka ngiyakwazi ukuyibona ngikwazi ngisho ukuhlangana nabantu abangasekho ebusuku bafike bangitshela izinto ngihambe ngiyosho kulowo muzi mokuthi lapho ngithole sebenza umsebenzi khona lapho angazi lutho ayikho into engiyaziyo esizulu manje ngifuna bangichazele abantu ukuthi kwenzakalani ngentamo ngoba abanye baze bangithakathi ngoba ngikwazi ukusho ukubona abathakathi ney'lwane zabo ngiyibone nje othakathi nabantu
right sohlaza isiphiwo lesi unikezwe isiphiwo umfowethu esinzima kakhulu akufanele yena azafuna abantu abazomcacisela ngale mpilo yakhe kufanele yena akhulume nethongo lakhe ebese libuza ukuthi ngalamandla enengivezela wona yini enifuna ngenze nifuna nina ngiphile kanjani ngoba uzohamba kwabanye abantu sohlaza ebese bemtshela ukuthi lesiphiwo awukwazi ukuthi usisebenzise ungakadluli ku-1 no-2 no-3 kodwa manje nama ngithi ngiyamthola uvele useyasebenza
yes.
Sekufanele nje akhanyisele isizwe sikaphunga nomageba
okay siyabonga kakhulu siyanda sikamashu sinosabelo hlatshwayo sabelo
o oh, ngibingelele kubaba ugumbula amagwala nesibani sakuthola thokoza
yes sure sure bethu
umbuzo wami
yes ukuphi namashu
Hostela futhi kamasho.
Oh, bengika M namhlanje. Ngiduke ngaze ngayithola. Sengifundile ukuthi shortcut yakho na ukudlula eBridge City. Sure.
That's
right. Uthini ke Sabelo?
Yeah, angiqale ngokubonga futhi kuhle ukubonga qala. Yabona lezi insizwa zombili. Cha, mfethu lento isikhombisa ukuthi anifundi phansi noma emsweni ngenayo memorandum yale emsuke niyenza. Isuke ilife ngoba yabona mekhona ubaba uMagubane nobabathu bokubona khona kuba ngathi khona kune conflict kodwa bebe bevumelana futhi so into nathi sinikeza ugqozi no this is life I fakeiwe lento noma yaliwe phansi bese umbuzo wami uwodwa
yeah
uma ngabe noma ngithwilanga lalele kangakanani but when it comes to day la kufanele ngiyongena khona emzini izulu likhuphula amafendlela ukuthi lize linethe even ngomhlaka 1 nje umhlaka 1 wayizolo kade ngiyongena emanzini izulu lasinetha trapper angikaze ngiyongena emanzini izulu lingani manje mhlambe odokotela mhlambe khona mhlambe laba ngangikhayinisa khona ukuthi kahle kahle kusuke kwenzakani
okay ubani uzoyithatha umbathi
amandla lawo Alex
chaza
yeah. Ukuthi ulokhuzana umkhulu amandla akhe adlula amandla endawo la suka lethe uyo ufana ukuthi ayongena emthathuza bese kubonakala ukuthi emthathuza udlula uShandu obene lokhuzana namabhadi thizeni angadingeki ukuthi angaze adlule kuyena ingakho bese kuna imvula amandla lawo ufana lokho ukujabulele ungakungabazi abakini bafuna izinto zabo zihlezi ziqondile and abantu abanjalo bayafana nomlaleli lomunye ade imphendula uMagubane akubona mina bephehlo labo abantu vele esebenza abantu vele sebenikiwe amandla aphelele futhi uyabona umuntu lozo uthi makathi uye ephehlweni bese kuvaleka konke lokho asuke enakho
okay yabona sohlaza siye sithi umuntu suke kanje wembethe ingelosi yemvula unomkhubulwane
yeah
ingelosi enkulu leyo njengoba echaza ishala ingelosi enkulu ekufela lo mfuthu ayisukumele iyahlatshelwa ke le ngelosi le idla inkomo emhlophe
okay sabele izo le
no ngiyayizwa impela ngayifakaza futhi ngoba ubaba uMbathi no ngendlela abasho ngayo ubaba uMbathi ukhona ubaba engake ngaya ku Maritzburg wafike washo naye wathi yabona izinto oyibona shona ezinhlwathi lezo oyibona ebusuku namanzi wabona ulele namhlanje ngikuzilungele lokuthi uma ngabe umuntu ethi ngelinye ilanga mhlawumbe nalento engiyibona kuna ethi thwasa ngikunikeza ilungelo ukuthi uphumhambe noma kuthiwa kufika umsebenzi wabantu abadala phezukhanda lakho angeke uzuze uthwase when you uthwasela nje ekhaya noma endlini akukho iphepha uyona kuyona uthwasela.
Okay, siyabonga kakhulu. All right, ebekusabela 1934 ukwindaba ekakhaseni sikhuluma ngendaba yokusebenza kwamanzi amandla awo ikakhulukazi endimeni zokulapha nasekungomeni nasekuthandazeni. Mhlambe nawe uyithwasa kumbe uyathwasisa and kumbe mhlambe nawe ukhona ekulapheni ungabeka nawe ujobelele and ngizofunda ke nama comments as well. Sina Dr. Albertine Batha ngeke nomnumzane uMlondi Magumane.
This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo 7 kuya ku 8 ebusuku.
Kakazi FM, this is Indaba Yesintu. Siyakumukela almost unesesiphakathi sino Dr. Albertine Batha sibeke nomnumzane uMlondi Magubane sikhuluma ngendaba yokungoma nanokusebenza kwamanzi nanokwelapha nje in general. So le show ke sisakaza live on Facebook ku page elithi Indaba with Alex. Sawubona sikhona futhi na ku app yethu Kakazi FM na ku YouTube channel ye Kakazi. Uzoyithola i-recording yakhona le podcast futhi uzoyithola kuyona i-app 0861 596 596. Before I read the comments bathini khona ufuna ukujobelela?
Yes, Alex, ngiyabonga.
Yes,
ngicela ukuthi kubalalele nababukele, don't underestimate the power of amanzi. Alex, actually nina abathandazi noma umuntu osebenzisa amanzi yamvuma kunomuntu ozothiwa ukhokhovula wenze izinto zenze. I normally say to people, you cannot fight fire with fire. Uma uyithola empilweni izinto zakho zingasenzi lutho, uye kugogo bathini bathi wakunika imithi akwenze lutho wenzana, akuzama umthandazi ungam-undermine futhi uthi ukugxila kuyena kancane kukho into ozoyibona. Amanzi Alex ngoba awuxoshe nalutho mfowethu, and amanzi ayaphindaphindeka. Uma kunizulu nje okwazi ukuthi umthandazi wakho la ekhona amandla akusewaphindekaphindeke kwa-100.
Yes,
ngiyathokoza.
So Hlaza, angicela ukumfakazela umle wethu. Uyabona uyishaya ukube le studio bengizomqhawula, uyishaya khona ngqo. Uyabona uma ngabe usukuhamba abantu abafana nathi abasebenzisa amanzi, kudinga ukuthi ubekezele.
Okay. Okay, ndo ngiyakuzwa. Nawe ama comments avela kubalaleli, bengithembisile ukuthi thumela ku WhatsApp. Ngathumela ne voice note by the way, ku 0789342827. Usifisa ukuthi ngaya emanzini kuyogeza. After that ngaba namaphupho amnandi and senginokuphupha abantu mangivuka ngibatshele about amaphupho abo. Abanye basizakala kwenzeke izinto after sembatshelile. So ukufakazela lento esikhulumayo. And then bese uzoba ke disturbing the peace butter. Bengicela ungibuzele lapho ukuthi kwenziwa yini umuntu ume empophomeni noma emfuleni engabuyi. Uma engabuyi usuke ethathwe yini? Yini lethatha laba abangabuyi emanzini? Yebo, ngiyezwa kuthiwa baya kuyazilwa ngoba kuyenzeka konke. Siyahlala eduze namanzi. Kodwa manje umuntu aduke nje emanzini amancane afika okhalweni. Kwenziwa yini lokho?
Yeah.
And then umnye umlaleli umumjitha uthi ngicela ukuza ukuthi kwenziwa ukuthi uma ngabe uya esizibeni kumele uhambe nomalaphi yini? Angisho ukungena phakathi, sengisho nje noma uyonikela kufanele ukuthi kwenzeke kanjani.
Sohlaza, ngicela ukumthatha lo kuqala.
Right,
yabona Sohlaza, masikhuluma ngamanzi umuntu edala ukuthi angabuye emanzini. Okokuqala Sohlaza, yabona umsamo umuntu uma ngabe ungaqondile akabuye emanzini. Okokuqala lokho. Okwesibili, kufanele ulandelele ukuthi akekho yini umuntu wakini wamuka namanzi wangatholakala wangancwatshwa, ngoba ngesikhathi uya emanzini ebese yena ephakama lemanzini angithi akanalithuni, uyakuthatha na uhambile. Okwesithathu, uma uzoya emanzini linda uwahlambulukele ini amanzi ngaphambi kokuba umuntu angene emanzini. Sohlazi, kufuna avume izono ngoba amanzi indawo ehlambuluke ngempela. Awungene emanzini unegqubu. Uma kukhona ekufanele ukukhulume, kukhulume ngomnikelo. Bese uyabika ukuthi ngalo mnikelo uhlambuluka ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Ebese kuzoba khona futhi umnikelo osibili. Uyeke ukuvuma izono. Wokuzokhunga manje ingelosi yamanzi. Uzocela manje kulabantu basemanzini ini ukungena uphephile. Uphinde uhambe uphephile. Mina ngeke ngibatshele Sohlazi mangibafaka ukuthi khuluma ngempela konke. Ngoba uma ungakhulumi yonke into, idwala lelo engekufaka lona ungabona lamanzi egcina laphezulu, kodwa lizovuleka bese uyambozeka. Kanti usushaya yini? Usushaya ukuthi wena kunecala ungalivumeli.
Okay.
Kunomunye umama manje sohlaza owacishwa hamba emanzini. Uyazi beshawa yini? Kwathi nabantu abadala. Kwathi eganile. Kwantshotshisa umuntu ngaphandle. Mase eseyongena emanzini, wangakuhlambulwa lokuthi uphingile. Kwadini ithongo lacishela mthatha lambulala wahamba. Libuza umbuzo owodwa ithongo. Kuye limbuza ukuthi uzogeza kuphi ungcola? Ngoba kukhona ukungcola okufuna akugeze kuphi ekhaya.
Okay. Bekunombuzo ukuza ukuthi uma umuntu eyonikela nje emanzini, kubalekile into ahambe nani ezobelaphi noma ngayihambela yedwa. Mbathi.
Akubalekile Alex. Engakusho ukuthi awumani uthwala ikhandi emanzini ngoba nakho ushiswa izono nelokhuzana nekweletu obhekane nazo emhlabeni noma xabane nentombi noma xabane nomuntu emsebenzini wena kusuthi hayi mhlawumbe nginamabhadi ake ngiyonikele lokuzathi izokuthatha ulwandle nomfulo uzokuthatha. Kudingeka isizathu beyond ukuhlambuluka nokulinda njengoba umeyotetesho, kudingeka isizathu. Fanele udulo ngokwesimo somoya, fanele ikubize Alex uwezwa amanzi enuka makuwulwandle uluze enuka kwena emakhaleni makuwumfula uze uhamba endlebeni bese uyahamba uye emfuleni. Njengami nje mina umfula amanzi nje angisondele emanzini unless uthwasa evona sibonakaliso athi baba kuthiwa fanele ungesemanzini. Ngiyazi ke lapho ngizohamba naye futhi ngizobuya naye, kodwa nje ukuthi ngizukele ngithatha ingane zabantu ngithi fanele ngiyonigeze olwandle, fanele ngiyonigeze empophomeni angikwenzi lokho.
Okay, no, right, no, iyezwakala. Sesithatha uSiya Hlatshwayo nawe eNewcastle. Siya?
Sanibona njani?
Siphilile, kunjani kwena?
Hayi, ngiyaphila.
Sikhona nathi.
Ngichaze lento yavele yabasobala bengizoyichaza ngendlela mhlawumbe ejwayelekile ezosheshizwakala. Amanzi one ahlambulukile. So uma uye emanzini usuke uyofuna impilo noma usuke uyofuna amandla. Right, into esihlokweni sifuna ukugcina esihlokweni sini. Uma ngabe ngizokubekisa njengemoto, khona imoto oyithola inethebo, kunemoto ephume engenayo ithebo. So ukuze ibe namandla kufanele uyoyi add ithebo nawe izolingana nale enye. So umuntu othwase emanzini isikhathi esiningi utholakala sekuthiwa akuyohlatshwa impahla, then esengaphandle vele isikhathi esiningi. Ukuthi kwenzakale kanjani kwenzi uthwasele ngaphakathi uyena owaziyo ukuthi ena kwenzakaleni, futhi isikhathi esiningi mhlawumbe ukhumbula kancane angeke akhumbule yonke into. So lowo muntu lowo ngimfanisa nomuntu ke njengemoto ephume nethebo. Then thina ke esifana nabo bonke abantu siye emanzini suke siyofuna amandla ukuthi ena siedeke amandla la esinawo nokuthi sihlambuleke ezintweni, ngoba umuntu mayihamba emhlabeni angithi uhamba kugcine ona. So usuke uyoyihlambulula kahle kahle ukuphakamisa isithunywa sakho ngaso sonke isikhathi. So noma ngabe uyisangoma umthandazi uyadinga emanzini ukukhuphula amandla.
Sikuzwele siya, siyabonga kakhulu bhoti ngaleyo ncazelo. Bazophendula zothatha nomlo mancinza khona futhi nerespect. Mlo.
Alex unjani?
Ngikhona ngigcine ngigijimisana nento Fontofo. So ungesaba akekho namhlanje.
No, hayi kulungile.
Sure.
Ngoba ngifuna ukuphuma esihlokweni Alex, ngifuna ukubuza kwakhunywa ngamanzi namhlanje ukuthi sesibona inyanga eziningi zinenyoka yonke leyo nto yabo, and ikhona futhi into ethi abanye baphuma nayo inyoka emanzini. Mhlambe khulukazi kumagubane ngoba ngathi uyazi kangcono lento yamanzi. Kuyenzeka yini umuntu eye emanzini njengobethena ubuya khona aphume nenyoka khona? And uma kuyinyoka mhlambe kusuke kuyini, ngoba ziningi iy'nhlobo zamanzi iy'nyoka. Khona iy'nhlwathi, khona iy'mamba, yonke iyiphi inyoka kuyiyona yona? Ngoba angikhumbuli labantu abasuke benenyoka umuntu esebenzisa inyoka lekuthiwa imamba. Isikhathi esiningi kusuke kuyinhlwathi.
Right.
Wonke inyanga inenyoka. But ngifuna ukubuza leyo ukuthi into yakhona yini lento ukuthi umuntu uma ephuma emanzini uphuma nenyoka? Ngiyabonga.
All right, sure. All right. Before aphendule umagubane khona i-comment enziwe uSiyana singayishiye ngaphandle just ukudlula nje kuyona. On Twitter we are streaming live lo hlelo ungalibona ku video, yes, ungasibona khona ku Twitter and na ku Facebook page lesindaba with Alex, na ku Gagasi FM app na ku Gagasi YouTube page. Sure. Bathini ungaphawula i-comment ebiyenziwa uSiyana nje kathathe ubejobelela leyo ukuthi amanzi ajule kangakanani, and then uzobe sengena kumagubane kule nto eshiwo umlo.
Uqinisile umnewethu mina ekhuluma ngamandla suke siwathe ngithanda nelokhu nencazelo yakhe yethebo ukuthi usuke uyolanda ithebo kodwa usuke uyolanda ithebo ngoba kunesizathu sokuthi lokhu kuzayo. Ngeke uthathe ngeke ufake i 1.2 liter vehicle bese uthi wena uzoyifaka ithebo ngoba iy'moto lezi mabazenze factory bazenza yobandlobo imoto nje engena chopper. Ngafunda ukuthi imoto engena top wachaze ukuthi effect bebazi vele ukuthi le moto ayinawo amandla ukuthi ngadonsa enye imoto. So imithwe ne top achaze ukuthi inamandla ukuthi ngadonsa enye imoto. So yes, sikho siyolanda lawo mandla lawo esuke siyalanda elokuzana kodwa kufanele kube nezizathu siyagcizelele lokho.
Right? Siyabonga kakhulu Dr. Mbatha. Inkomo
yabona sohlaza umlaleli mekhuluma ngenyoka. Inhlwathi vele isikhathi esiningi uphawu lwenyoka yabantu abadala.
Right.
Kodwa akuzona zonke ophuma la. Zikhona iy'nyoka ziya ngokushiyana ukuthi abantu abadala bafuna ukuphuma kuwena beyisiphi sima senyoka kodwa futhi enkulu. Uyabona sohlaza ngizokusho lokhu. Izangoma ey'ningi noma abelaphi abaningi ngisho umthandazi. Uyabona mese kephume nenyoka emanzini ngimbalela iminyaka mhlawumbe ewu-10 aphuphe.
Oh,
yeah. Iphele indaba yakhe adume kuthiwa abantu izangoma ey'ningi nabathandazi abaningi abaphuma nenyoka emanzini iba mhlawumbe noma ibishumi iminyaka aphupha aphele ngoba usuke sephume nalo ithongo angathi uphuma nalo emanzini ithongo leli lihlambulukile uphuma nalo manje ulisaphi ulisemhlabeni uma efika lapha emhlabeni zizomnetha induku lingcole uzobe sebuye laphi ukuphi ukugeza azafika kugeza ngoba usuke selithathile
ya bathi
Yala le ukukhuluma usho nami angazi noma umne usichaza ukuthi neminyaka eshumi ngoba ngilazi inyoka
uthena labo abaphuma nasemanzini nanawe lezakho waphuma nasemanzini
cha ngiphuma nasemanzini
cha zabazi
ngicela indaba yenyoka le ngoba inazo zilako 300 Alex amandla enyoka akusho ukuthi maphume nenyoka emanzini chaza ukuthi uphume nethonga akekho umuntu onethonga elilodwa umuntu uba nomndeni ongamathongo amaningi amanye sokuphume na usuke uphuma nalo othunywe ukuthi awumphelezele ayobhekana nani nokwasemhlabeni kunekhehla Alex lase eZimbabwe enenyoka angazi mingakhi iminyaka manje elaphuma nayo emanzini lababa ulako 70 years mina ngina more than 15 years ngimazi mina ngingedwa into aphuma nayo incane waze wafunda even ubreeder yabo so inyoka okwesibili inyoka ayiphumi kuphela ngokosimo samanzi mina ngangihlolela umuntu ngithe mangathi ngibhekela phezulu njena endlini ilokhuzana engisebenzela kuyona efulelo ngatshane ngayithola imambane ibophele lapha phezulu kuze ke namhlanje nginazo inyoka so it's kumina ngiyayihlonipha i-opinion kamnye wethu kodwa kumina akusho ukuthi ngaphandle monenyoka yokuthwala ukuthi wahamba wayophakamisa amandla wathi uma usubuya ngoba inyoka yedlozi ayihlali emfihlakalweni
okay no ngiyabonga phela sorry
inyoka le emfihlakalo ile hamba ibenenkingi
okay sure
yabona nje sohlaza izangoma eziningi mina ngizaziyo ngishona ngasekhaya ezaziphuma nenyoka emanzini namhlanje iphuphile
alright sibambele le conversation so omunye uthi wazizangoma eziphuphile omunye uthi wazikhehle eZimbabwe siwazibambe indaba yethu it's 1950 indaba yakakasini uMbatha kanye noMagubane sinawe sikhuluma ngendaba yamanzi namandla awo ekwelapheni indaba was produced by Umfundo Mabaso mina ke ngingu Alex Wamthiyane
Java special on the line on Mondays at 7 talk to Alex oh Java talk to my ngazo zonke indaba zabasha. Indaba.